all are my wiser.
Makaya, Hinkosi Yami, umfundisi Mbhobho, umfundisi wabantu abasha, the president of the youth culture, his royal ayubanes. Manje umfundisi Mbhobho uthi kubo bonke, Nkosi Yami abangamsiza kule journey lokuthi akwazi ukufinyelela la engena khona as a character emdlalweni womoya akwande. Zwell, thank you for the side.
Okay, umdlalo womoya. Indlela engene kangayo kuba khona ama auditions. Lama audition ajwayele ukuthi abe ngo-August ayamengezelwa ereydweni. Fanele ube umuntu okwazi ukufunda isiZulu nomuntu-ke onothando noyimiselayo emsebenzini lo awenzayo. So nami mekwenzeka ngizwe ukuthi kulo nyaka khona ama auditions nakanjani ngizonazisa ngisho ukuthi aningi. But ke ukujwayeza nje ukufunda iy'ncwadi zesiZulu noma amaphepha esiZulu. Yes, ayaba khona namathuba okuyibhalela imidlalo yomoya.
Hola mawaiza.
Tanzima, imali abantwana bethu. Ngikubona senzeni wami, ngiyakufuna.
Hlisumoya mngamo. Hlisumoya, ngicela ngicela
sakusaphi. Ngalo mzuzu angafika indawo. Ivolume angayisa, ngifuna ukuyisa khona.
Okay, lungile.